Hadan awo wasan, darshay habeen san jawi hagaagsan jawi hagaagsan jawi hagaagsan.